ngabe mina nayinqomalala khona meeting esiyi-attendayo sengakwazi ukuyi-attend but ngoba le meeting is important. But only to find ukuthi that meeting is a meeting that he decided nalo mkhuphana wakhe womama ukuthi bathi bayinxosha. Sahlala leyo meeting wachaza-ke yonke into then wayesesho ukuthi no, i-organization yakhe useyithathile. Uma ngifuna ukurejista ngaphinde ngiyorejista kusha ku-MK2 but lo sengowakhe uyaxosha kona.
So kuyishona umsholozimandla
wakhe lwakhe. Yes, yena uqobo lwakhe. Sahlukana-ke ngahamba-ke ngabuya. But-ke what I want to make it clear ukuthi uNqamalala has no right ukuthi nganxosha i-organization. One is not a president of Umkhonto Wesizwe. But ngokwe-registration, I am the leader of the party. But into eyenzekile lezo very same ngane yakhe le, after I wrote a letter le ngayisubmitha ku-IEC, she wrote another letter waforge i-signature yami wathi ngiyarizayina as a leader of the party and as a member of the Umkhonto Wesizwe.
Ungicacisele la mntu wakho into engithanda ukusala kuyona. Kukhona la wena owayehoxela, I think kwavela nakuma-TV ukuthi uyahoxa wena, kwasanda kuphuma isinqumo senkantolo wathiwa uyahoxa wena ukuthi uzosebenza ikhanda lakho but kuzongena elikamshuluzi. Ngicela uthathe through la.
Okay, i-IEC ithi as a leader of the party sinike uletha ama-pictures wakho sizowafaka eduze kwelogo ye-organization. Ngithi-ke mina no thina sivumelene ukuthi since uNqamalala sifisa ukuthi ube yi-face yethu sizofaka ubuso bakhe instead of ubuso wami. Ithi-ke IEC bhala incwadi-ke usitshele lokho ngayibhala incwadi ngabatshela cha yilokhu engifisayo. Yilokhu kasho emashinini in our conversation efonini on Monday. Mambuya, definitely, that in the court. It's not a problem. But what is happening right now is given a challenge, suspended as a party leader. Yes. Unfortunately, suspension, I didn't. Until when I'm affected.
Yeah.
I did that, which is a police, but he didn't do that here now. When I'm in the lines and I just because planile Lamakunda Navimchela no Kabimchela. Now, right now, it's not about me being leadership, the organization. It's about Abantu and I register the party for Bona Utbaku. My take ukuthi ngithathe uNqamalala ngimbeke laphaya was because I believed ukuthi he's an honest man. He's honorable ukuthi uzothatha ama-decisions are proper this time. We know wawenzile ama-mistake before, but I never thought ukuthi he will do the same mistakes.
Hi everyone, I hope you're still doing well. My name is Pemi T and you're always welcome to my channel. So we know that there was that Jabulani Khumalo versus Mr. Jacob Zuma case that's going on at the current moment with regards to ownership of the Umkhonto Wesizwe party. Now, there was a lot of highlights with regards to this matter just before the elections where Jabulani had actually laid a formal complaint, or rather where he had actually taken the matter to the IEC court. Remember, just before the elections, that got a whole lot of attention and that got a whole lot of hype. I think that was the first time that most of us were even hearing about the name of Jabulani Khumalo. So what he was stating is that he was the actual founder of Umkhonto Wesizwe party and that he meant to register the party in June last year. But shortly after, I think he got fired from the political party and then later on learnt that the party's main owner or the party's founder was now transferred to the name of Mr. Jacob Zuma. So the debate was more about ownership of the Umkhonto weSizwe Party. So that particular case was in court yesterday, Johannesburg High Court, and Mr. Zuma and Duduzile were seen there. Duduzile Zuma, being Mr. Jacob Zuma's daughter, was seen there in the Johannesburg High Court. And I think most of us have slightly, kind of, sort of heard Jablani's, Khumalo's side of the story. But this was actually my first time of actually hearing Mr. Jacob Zuma's side of the story. And of course, as per norm, I thought it's only fair that I share it with you guys. So take a listen and judge for yourself.
To Jablani Khumalo. Ehamba nomfowabo ehamba nensizwe yomngani wakhe bebejwayele ukuze ekhaya bezoxoxa nje ipolitiki kwakhona nenye insizwa isine ngabatshela ngathi bafana bakithi angithi ngalonke nkathi unyaka usuzophela sengithi manje angikwazi ukuyorejista sengithatha isinqumo sokuthi ngakha umbutho manje omusha Umkhonto weSizwe unezathuke esingayichaza kaningi kodwa angikwazi ukuyoyibhalisela mina ngoba uma ngengabhalisa laba bakagogo bazokwazi bayobiza baseamerika babiza base yonke indawo le kuthiwa kabulawe ngaxoxa nabo ngathi niyayizwa madoda but siyayizwa ngase ngizocela wena ngoba umdadlana kulaba banye kube wena uyoregister le party umkhonto weSizwe party ngoba ngifuna bangawunaki i-underground ke le party yayo bangawunaki benzele ukuthi mabebona yini yona le bayiqhubekele kuze kudlule kunento le into eliphepha ekubhalwayo lelenza izinto Igazela? Obathi Gazette. Okuye kube yilona elikhishwayo uma ukhala kufanele ukuthi uye uyothi ubani lobhalela kwigazette. Bathi noma belibona bethu ukuthi ubani Jabulani Khumalo kwenziwa yimina. Sikhulume savumelana naye kulizokwenza kanjalo hayi kwakuhle ngayiqhubela ngathula nje bathi ukuthi kwilunguzo ubani yena lo kuthiwa hhayi uKhumalo wafika wazobika wathi hayi bayabuza ukuthi ubani ngathi thula nje ungakhulumi ngithula nje uma bekuphoqa usho ukuthi ya yimina engiyibhalisele mina Khumalo whatever That only uma sebehlupha otshela ukuthi no ugedle ihlekisa Zuma wangithuma okwamanje thula nje thula uthi cwala kuthi ngisho lapho uma sesifikileke endaweni hawu eyiphethe kahle kanjani umuntu wabantu ngaleyo nkathi umqoqa undawo ebika njalo nje sekwenzeke nje ngalamba nomfowabo yanele kwavela ukuthi nansi ivelile le nto iyacaca kunomuntu okuthiwa sebeyambhekisisa kwase kuhamba abantu ngixoxela indaba acabanga ukuthi angiyazi te ma isivelile kwakhona abantu kuthi yarr ukhetho seluseduze manje kanti uzuma la ngasho ngake lokhu ngambona selahleka nje ahlala lahleke hawu iplensizo kanti uye wahlangana nabanye abantu bakagogo engeza ukubiza umuntu ngagama angezi ukubiza nendawo bathi kuye hey wena ubhaliselento wathi yebo iyakhomosi uma kunjalo wena ubhalisile kusho ezinye iy'gebengu engizaziyo zazi ngosi zamnika imali hhayi imali encane njendampela hhayi imali encane Dazi ngishimali yokuqala abamnika yona. Ilokhuzana konje ngisimothi. Ngisazi phela isingisi bakwethu. Ilabza. Ubani wazisulu? Ubani wazisulu? Isigidi, niyazi manje ukuthiwa isigidi? Ngesingisi kuthiwa? Nazonke. Nazonke. Inobani 00. Bamenzela yonke ke inhlobo yento enhle. Uyabona ke nagishe emzabalazweni babe khona abantu abadayisayo abathengisayo abathengwayo. Akuyona into engajwayelekile leyo. Wayesethi ke hayi into i-organization yakhe leyo.